ngabe sembolelele manje
ongitshela mfowethu uqhamuka ivele
hayi mina ngitsizwele ngifowa mkhize mina ngiqhamuka leka noma manje
pressure usukaleka noma manje uzoshela into mzeshu la azikho into mlenga kini
hawo nokuyiphutha newe type la social media ngitsizwele kodwa phela nawe uyazi ukuthi ayicosha phansi eh yeah iyakhishwe esonke kahleni wafana